Any angle? Close.
Allah Alaihi Wasallam.
Come chin.
Don't you come again?
Ya bon fara bon.
No mai fara ba. Ya ba. Fara.